Ko Tāmaki makaurau, ko Ngāpuhi tonu. Koenā, tā Penetaui Kleskovic, ka iārahi te wānanga o Ngāpuhi ki Tāmaki, ka tū hei tēnei mutuna wiki. Ko ne atu I te kotahi mano ngāuri o Ngāpuhi, ka whakakao atu ki Manukau, kia whakakotahi atu ai rātou ki o rātou iwi, hapū hoki mā te waiata, mā te pūrākau, mā ngā kōrero tuku iho.
Ole wataki!
He whakakotahi tanga o ngā uri o Rahiri.
Koro ngā mātua Ngāpuhi e he hene ke whakatōpū I ngā uri a Ngāpuhi, ngā uri a Rahiri. Kia mai ake, kia mai ki te tū, ki te whai kōrero, ki te whākanakana, kia tauiwi mā.
Koni atu I te kotahi rau waru te kau mano ngā uri o Ngāpuhi putanua I te motu, hei tā Penetaui Kleskovic e ono te kau pai heneti o rātou e noho wana I te tonga o Tāmaki.
We have kōrero from Rerengawairua ki Tāmaki, and we have the Bombays, and we have those pūriri trees, but we also are a free and talented and amazing people who travel across Aotearoa and the world.
Me tīmata ki te tuitui, ki te here here I ngā muka whanaungatanga, I ngā kāwai heke, ki tīmata tātou ki te kōrero ki a tātou anō.
E whai nei kia rua ki te toru ngā huihuinga I ia tau, kia tū ki ngā pātū o te whare tapu o Ngāpuhi.
Ngā kāinga pene mi whāngara, hei pipi wai, we ngā kāinga nonohi, mō tatau o tīri a tairawa ki roto kaikohe, kei whangaroa anō te tahi wāhi, kei manga kāhi anō he tai whenua, kei hoki anga anō he tai whenua, ko wai o tātou e kuare ana ki tēnā tupuna kupe.
Hei te hatarei karapine pine ai ngā uri o Ngāpuhi ki te Dew Drop Centre I Manukau. Mare haimuna riki, te ao marama.